Kwenziwa njalo ke mfana omncane ukuthi izinto zakho ziqonde. Uqale ekhaya kunomsebenzi omkhulu.
Maha lala maha lala.
Kuthi umsebenzi ngoba abanye bazele umnandini.
Ziwa maha lala.
Yesho wena usemsebenzini.
Ulaleto wena maholo.
Ujahana nempuzi.
Kulezo ntaba zamahala.
Uyahlinza uyahlahlela ngequpha.
Shaya isibhakela mahala.
Phinda ukhothe inyongo.
Ishu uphethwe inyongo mahala.
Khisi sabo basabuya labantu nakusasa bazolanda iqo. Qale phansi umsebenzi uhlinze uhlahlela.
Kuthi ngenqane yedwa ngemuva mahala.
Yini ehlula into yamahala? Indawo yokuhlala nefriji elingenakhiye qala ku-R680 ngobusuku. Etown Lodge. Kunemibandela.